10. Aham.
Endoda, sizafuna ama directions.
Suka la usuka khona ngaziqhamuke kuphi ngapha noma ngapha noma. Uyasuka la usuka khona ngibulisi, xa uthukini la sisitrathini singaphandle lobuntu. Ha, endoda makhuluma ngikhuluma isiZulu.
Okay, ngikupa ama directions aya mavimbe.
Yakupu kupu kupana, kunama for sure yila ubona sisemayini. Ukupa la. Ndoda, angisizwe ngesithu sakhuluma isiZulu.
Ngiyadineka mina. Ngithi ngifuna ama directions aya emavimbela.
Oh, wena uzosicabalisa mina. Na. Uyafuna noma uyacela ngoba ngesisuthu ugcelile. NgesiZulu manje akusaceli uyahluleka. Noma yasizwe uphinde ngesisuthu. Awuphinde. Phinde.
Uyasazi nesuthu. Mane usho nje ukuthi awufuni.
Awufuni vele hamba la.
Okay nyama. Ish. Uba nomunye umuntu ozongisiza vele. But ngizomupha lesi sikhalanda bathe yini kumuntu ozongisiza.
Ndoda, usazi ukuthi ufuna ama-direction aye emavimbela. Ngawushile bengizokunika.
Ayi, fuck off wena.
Ayi, take five. Ma ingoyenzakalani. 50 rand yonke gone. Hambile, kanjalo nje. Ayi, take my vane ngincane. Ayi, fine.
Dark days are gone, fake friends are gone. We elevating to the top, yeah, we're drifting apart. Days are gone, dark days are gone. Keep calm, don't